Masibulela ngemthimkhulu. Masibulela ngebhungana. Masibulela mafuza fule. Masibulela ngerhadela. Akubola kayini yokuba abantwana bagqushile. Asusaleyo. Uba kuzawufika mfondini. Abantu abanocode 14. Abantu abanocode 10. Ndiyabulela bonke ubuhlwele basemambonweni. Kwinkonjane ezofakwa. Bomalume nomakazi. Sawutsho ngengoma ezimbili ezinamandla. Phambi kokuba siye kule bhekini. Asiyekaza ndiniva. Masikamagushi. Senisuka mandla.
Ngoba phakathi kwenkundla zasemantadeni. Kodwa utata wayinika ithoba phakathi
phakathi kwenkundla sakwadabane sakwameka sakafulashe sakwasigathu
ngakho
wabenyangwe phakathi kwenkundla zasemacirheni kulapha ke mna nonokundla nonoxhanti asitomabhushe sathi xa sithetha nali bhirheni zasinyanga isifele sihle sakasasemathaweni utata ugotyana ndithi ndiyamnqula nangoku ngoba wasenza umntu phakathi kwezinkundla zasemampondweni wathi wena uzawuba ngunonkundla wathi wena uzawuba ngunoxhanti ngoba ndithi xa ndinijonge nizawudabula amazwe nizawulungisa iinkundla zeziduko ngeziduko nizawulungisa izabatha kubantwana babantu nizawunyanga amagqirha kweli bhayi kodwa ubugqirha beni ze ningabongezeleli sathi siyabulela tshawe sange sikhutshwe nalithongo sanyamezela imivambo sanyamezela ukuphathwa sanyamezela ukuhlukunyezwa sanyamezela ukunika umthetho sakubambelela emqukumbeleni wegqirha lasematshaweni kodwa namhlanje siphume singabantu masitamakushini ndinicelela umvumisa ke amagqirha amahle phambi kuba siya kulabhekile susana nobangela nivumisele iinkomo ezingakhaliyo nivumisele iziduko nivumisele iinkundla ezinamatyala nubona umhlala usiza kude nivumisele into ezilahlekileyo ebonibade bophofolo
bataungisafansi
kwesange sihle sikanonkundla sikanoxhanti ndikhwazi iwele lam ngalo mzuzu umoya wabo mawube lapha nokhwezi andikwazi ungakukhangayo asithi xa sisiya kula ndlovukazi yalapha kwaphofolo ithi xa ithetha nankumzi kube kwisimbo esiza kwenzeka athi nankumzi izanikweli cala nonkundla nonoxhanti athi nankumzi wemfonjini abantu bakamtawungu bazinza apha athi nankumzi kulapho abazukulwana bethu esizabanika ubugqirha tanazela imali ezichithekileyo kubonakala ezibuya bahlekaza bahle zaningajiki zeningajikwa zeningajikwa nalithoa Eloi lamasaba kathana Eloi
Eloi lamasaba
ngoba wasenza abantu akone nto ethi dike into yobana kuthiwe khwela into washiyayo funeka ngenye imini iqalimile nibambele abatshoba nithi thina siphuma kwisandla sikanonkundla siphuma kwisandla sikanoxhanti thina sakwenziwa abantu saguqulula sazalwa ngokutsha kwabonakala iinkundla zasemampondweni kulapho amagqirha asemampondweni sawaqala sathi thina sifuna uzalwa phakathi kwezankundla zamamoto ingabi nithetha ngathi kakubi usukuma umoya wamfondini uhlele buhle bakalibati hlekaza uphofolo thalazela nitawulala ninikwa amagama ninikwa ngulokhokho umde olufafa lude ndilibonayo limileyo thalazela baninika igama ningajiki ma ningayikhomi indlela niphinde nijike ngoba nizawungena indlela erongo
ndizama
ukuthi ndisondela ngokebhekileni
masitamako
tawuthanya ingoma tata wekhaya masicamagusha okanye abantu bebela umsimpahla nabantu bekhaya bazawuza babeka impahlaba sizokwazi unyusale ebhekile sithi sisondeza amagqirha khaya sithi ngoku sisondeza amaqamakho ngoba siphezu kwemcimbi leqamakho sithi sisondeza abantu abarhintyelwayo ubonakale babakhathazwa ngamahlaba phakathi komzimba sokwenza isimbi esinjalo abasemasicamakushini asikwazi uma phezu kwesibhekile simhlophe singabantu abamnyama masicamakushini soma ukuthi ngweni yakwaphofoya bayisondele nempahla nabahlekazi bebelungisa impahla masicamakushi